Ususa.
Ususa.
Ususa,
ufalo,
wesula,
wesula, tunemesi,
ubobo,
ubobo,
abasa,
abasinze buye,
angenge.
Ngiyamethemba,
Ngiyamethemba, Ngiyamethemba,